This is the final product.
Manze, ena mlike your account bana, subscribe kwa hiyo channel. Hizi ni vitu na washow free of charge. Nyinyi kabando tu na kuview. Thank you. Welcome all.